Ngimbingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi uma sibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma ungasubscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo, buza kwi-comment, sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapho ku-TikTok, usifollow-e, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp, ozobuza njalo kuyona ekuseni, uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Usibhalelile lapha ku-comment uthi mina nginokuphupha, izilonda. Nginokuphupha, uthini? Oh, uthi yena unokuphupha, izilonda. Mhlampe emzimbeni unamathumba amelile. Ngabe lokho kusho ukuthini? Lelo phupho-ke alikho lihle njengoba nje nawe usho ukuthi uphuphe lokho akukho kuhle vele, akekho okuthandayo. Lapho-ke sisuke sikhuluma ngokufa okuzayo okungenzeka kube khona, okanye kusuke kukhona ukugula okukhona okungenzeka ekhaya, okanye wena kukhona ukugula okuzokuvelela. Kwesinye isikhathi uyaliphupha nje lelo phupho, uthole ukuthi vele nje ulele phansi uyayigulela, uyabo. Kwesinye isikhathi kusuke kuyinhlupheko. Inhlupheko nje ezoza maduzane. Besicela-ke nami unombuzo ubuze i-comment ukuze sizokwazi ukuthi-ke sikwenzele yakho ividiyo nawe ngokubalulekile, ngoba sonke sibalulekile. Nisale kahle.